tarehe 8 imeweza kutimizwa. Kwa hayo mengi, asanteni watu wa Mlolongo.
The first time we are here, we came to look for votes. Tumerudi mara ya pili, kama kura zetu zimeshaibwa. Tunasema hakuna kura zingine Kenya zinafaa kuibwa. Mama fought for the first and second liberation.